Hello guys, welcome to my Minecraft Let's Play. Today we are going to be mining for diamonds.
Thank you. Whoa, 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 wh